Wartu, ya. Vari va kombela mwana van'wana mi suka ku sala mhani va ri voxe xitijini swi rambule swona ya ku hina van'wana hi suka ku sala mhani xitijini.
Thank you. nkari wa famba himkombrei mama kwenu
Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Thank you.
yeah.
Never.